manager ni bara ubuzima bwa tsinje amahera ntaboneka ya kandi je ndashonje nani nahizera aho ni wanyi ntimwatetse
none twatetse ugira ivyo wa ntare
oh yashanga bamwabe
ivyo je ntumbwira none uza kurya iwacu ne waho urya wewe
shamwe mwasumye vyinshi maniga nawe zgayuwe ashe hiba Ibyo nyaha ndakeze.
Ibyo wari kubimbwira heze nk'isaha yose kugira dutegure ivyo wawe.
Iyo ivumu ici bintu nawe yasumye byose mvere mamura bijya mu bimare. Oyasha. Oyasha mvere mu rabana bike.
Ibyo biragusha sha.
Niko cyo gusa. Ngona ne zaci yimwe sha simba mfise buno buzima. Agiye mu gisirikare ngiye gupasa. Tiko turiruka muri rari. Aya muri rari. Ni tiko turiruka.
Do
you go to a
passage?
Where would you go? Where would you go to a passage? Hari muri atletisme yari ya igitega.
Oya aho namaze kumva ukarububesha.
Umviritsa ariyo ndagwe iyo nkuru. Hanyuma turiko turiruka. Hajya nyene ngomba nshike mbu wa mbere. Njangwa ari zonzoka muhungu.
Inzoka?
Eh.
Inzoka zitwa gute?
Inchira ngira nka zitatu munda.
Inchira. Umuntu arafise inchira munda.
Inzoka rero hanzoka wevugwa yewe
ntaziri
bash njangwa hasi ebana acharanja ko franzine niyo nsaba ko franzine niyo nsaba ni machi yachi yanchako ndabyibutse je rero mu atleta komere ka ntumbono
nabo atleta bwawe rabana
jewe
usumza jewe nace mu makrepe ya jido ya karate ya kungu mu bushinwa hose twaratemereye
ngo umuzara What is the kung fu?
General of the Tepos.
What is the judo?
Jose. Oh,
what is the karate?
Jose.
Allez, lève-toi! Position Makonongo. Ok, position qui bat la tijumanga katamukono de tri, commandant Johnny Kondorisi.
I'm not going to be able to do this. I'm going to go to the house.